ziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipo ii timaulusa mbendera iyi ife ziko latu mbendera yake ndiyi. We will stand with this flag. Ndipo ena fe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Tikuti zosankhana mitundu ayi anthu fe ndife amodzi chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi. Musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti azoona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa, pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa chakuipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera mdziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho tonse tili apa timalipira msonkho, ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV, tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera.
Ambuye Mulungu kumambako, zimene tikanakwanisa kupanga ndi manja athu takwanisa. Kwa salaku ndi kwanu kuti muliteteze dziko lino la Malawi.
Now Yeah. Hallelujah. We are here to celebrate the life of SKC. Yes, pena ni pena, we may mourn, but we're here to celebrate the life of SKC. You will see tears, but they are tears of joy to say, God, thank you for the gift of life. Siti madzoti badzukola pansi tidzakhala nthaya itali bwanji. My happy birthday to my bangaj, my bride to my bangaj. You never know next time you will be the next to die. Kumatizia mika kumamba. Hallelujah! To ask you to stand up and sing together with us. Listen to me. together.
Tika mati wona kope yangai. Mati vela chiso. Sini kumbila so ine. Somwe ningazi chita. Tili ndi manda.
Nobody knew, and I don't know when I'll die.
while, let's sing together. Helele mama, 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 helele mama,
helele mama, helele mama, mama,
helele mama, helele mama, helele mama,
helele mama, mama, helele mama, 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 helele mama, helele mama, helele mama, 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 mama,
Tisaope, tisafoge. Ulendo wa kumwamba tukuyesa yesa kulimbigabe kuti tikafike. Paliba na bila kumwamba ndikubwela kuzatu kuzatu kumwamba kulisi. Tosefe tukutani kodi. Tukutani kodi. Kuti tikatani.
Sana sinte,
oh, ineso, tikuvomereza tikuvomereza holier than though imatibwetekeitsa kwambiri holier than though you start judging your friends and you say this person is bad. Dinalowa chito yanu ha ambuye ndinkaesa ndiyo kwenga ndabwela hako manja manja sono sono ndipeleka manja anga kwa ainu ndipeleka nso ilipela hanga ndiyambe heso ndiinu dinalo chito yanu ha ambuye ndinkaesa ndiyo kwenga ndabwela hako manja manja sono sono ndipeleka manja anga kwa ainu ndipeleka nso ilimela hanga ndiyambe heso ineso
I'm not afraid to die.
kuza ndipo mwandidziwa mwadziwa njira zanga ndiyambe Yesu ndi Ambuye kodi mukasunga chimolanga ndindani hanza kululuka chonde mundi.
I'm singing as if I'm going to die tomorrow.
Matiwa njila zanga ndiambe Yesu Ambuye kodi mukasunga chimolanga ndindani anza kululuka chonde mundi kululukile ineso
ineso ni momo
Ambuye ineso
Congregation, let's sing together.
Kulikwa seni na pita, mwali sentila yanga.
He is well, he is well, he is well, in the name of Jesus, he is well, with my soul today.
bano balizi muoye la basi bano.
Zonse kumamba, titi amiga.
ndipo malo mwaziko lonse la Malawi chifukwa cha chikondi chanu ndikukugwadirani kuti sikomo kwambiri Ambuye akudalise
kuti nzika ya ziko zinali zovuta kuzilandira chifukwa tikakamba momveka bwino anthu anali ambiri ndizoona koma pophatikizapo so nsogoleri amene anali wachiwiri kwa nsogoleri wa ziko lino komanso nsogoleri wa chipani cha UTM pachonena kuti amakhala friendly kwambiri ndi anthu samazikuza ngati kuti ndi munthu oti ali ndi maudindo koma amazichepesa so ifa ngati meneja mwina kanakhati wadwala inali njira ina koma nongozi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizopweteka kwa wina aliyense tikakamba momveka bwino anapangisa zinthu zambiri kuti ku Malawi kuno zisinthe chifukwa pakhala maulamuliro osiyanasiyana amene mwina matha anthu mzipani mwapanga misonkhano ya ndali mwina kumatukwanizana kumayankhulana zipongwe koma chilima anali munthu mmodzi amene anali wozichepesa pa misonkhano yake chimene amapanga ndizongofuna kuyanjana ndi anthu mwachilule titaona kuti anali munthu mmodzi amene amakhala friendly kuti azitha kuyankhula chinthu chimodzi momvana ndi anthu amalawi kaya anthu osauka kaya anthu ochita bwino mozichepesa zimene zimapereka chilimbikiso kuti tsiku lina ziko lititha kuzafika pabwino
khalidwe lomenyana ku Malawi kuno kulibeko alipo anthu amene anamenyerera ufulu wa dziko lino ulendo wa John Chilembwe ndi azinzawo atationa lero loti tayambanso kumagendana ndikukhulupirira kuti kumene anagonako akhonza kumatembenuka m'manda ufulu anamenjena kale nonse amene muli pano ndi mtundu onse wa Malawi mundilole ndikuthokozeni mmene anthu akuno ku Malawi timathokozera
ya ineyo ngati nzika ya Malawi imfa ija ndikudza kwambiri ya because mukudziwa imfa ndi chinthu chosazolowereka mostre kuti taluza uja ndi vice president wa dziko lino la Malawi ya ndi anthu ena amene anamene mujaja anali maudindo akuluakulu ena aja anali mapilot zimene zili zodandaulitsa kwambiri especially kuti ineyo vice president ilima ndikulephera kuti ndingalankhule bwanji koma ndi munthu amene ngati achinyamatafe amatipanga iwoze elo modelo kwa ifeyo amene amationetsa ndithu kuti izizi zikho zakutheka so anali munthu amene amatipatsa chiyembekezo kwambiri ya I for one I can say ngati choncho kuti anali munthu amene amatipatsa chiyembekezo kwambiri apapa ndisaname I'm down yandikhudza kwambiri ine SKC ndidzamkumbukira kumkumbukira kumene ndidzamkumbukira SKC anali munthu olimba mtima he was an icon anali munthu wosaopa amene amalimbikitsa ndithu
zimene tikanakwanisa kupanga ndi manja athu takwanisa kwa salaku ndikwanu kuti muliteteze dziko lino la Malawi
Sangila nji hilang Pamachula za Yesu iwe,
mandima wako unazunguliwa ni usatana mundu wanji ukonda za sunga ya zenyali kuivindigila kama bago kwa machula za Yesu we koma ndima wako unazunguliwa ni usatana.
Satana, ukonda za chinyengo, sunga ya zenyali.
Jehova. Beautiful people. nidwa
Yesu Kristo
Irudisheze
tanda Imuangare Viseze tanda Imulondole
Irudisheze
tanda Imulondole Viseze tanda Imulondole
Mibawa woye
Hallelujah.
Ambuye mulungu kumambako. Zimene tikanakwanisa kupanga ndi manja athu. Takwanisa. Kwa salaku. Ndi kwanu kuti muliteteze dziko lino la Malawi.
Mbendera aje. Tikuiona ife. Iyi tima ulusa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag ndipo ena fe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komaso mbendera iyi Thank you.
We asked the children.